Musenga, musenga, numusaya mwiza wayijyanye ngamira iyo ni marashamwe shamaze ragira njye njye umutari mutari mbira umugambi kuba mwiri wongera yemwe we
baba wati mwana wanje uyu munsi turagi wabi nkabatwaka ngenda zetanga we
Inka batwakangenda zitanga we mu mucawa banyarwanda uyu munsi barazitanze